All right, I'm gonna plant my first garden bed. As you can see, the garden bed is now filled with cardboard and some rubble before I put in my soil. And now that I've put in soil and planted some seedlings from the beginnings, and they've been growing really nice. I've crammed in a lot of veggies together. And as you can see, I haven't spaced based on recommendation. And here we are now. Da 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 da